Ayo, nyakuru biru pindua. Iwan kaki vik pas dua dola. Kacil gure kapten nyakuru molo kanyonja.
Namba kapio ni kanye. Busia boda ni kanye. Amanyo baby na. Amanyo baby na. Namba kapio ni kanye. UK London ni kanye. Amanyo baby na. Amanyo baby na. Baka pio ni kanye, usia boda ni kanye, amanyo baby na, amanyo baby na.
Mavikuma slow dollar, nyakwaro gilo ka pesa, nyakwa si pro sandinya, nyakwaro biro pindua, Mr. Catch Catch, asemu okiodu wali. Ya beri kato chua nyi, you don't need to do that, nyithindo yuake wia, okanyal kata nino, nyithindo dagi chiemo, nyithindo dwaro mama, sama pali tunyalua, ati na nyaloto, mean baby yidu. Okatami madoko, okatami yuayo ndawa, okatami the club. Idwaro mielo pija kosi idwaro feregola. Okatami lao hangla, jaberie iduogi, katandega biro nyuomi. Atemo selomon kaparita weyogi, min baby maximba, enango mapo katimo. Replay katamese, asomne nyithindo. Jumoko neni busia, jumoko neni lana, nana neni karano. Jumoko neni busia, jumoko neni lana, nana neni karano. Yawa, ana neni kara. Yeah, mano, misi mana ndiko ne. Ngatno ero mana hero. Mwachua nyere mati, no kengi malicha inya. Lakina faro ino kawe mate, but it is okay. Seche mboko chuo bedok chien.
Namba kapio ni kanye, busia boda ni kanye. Amanyo baby na, amanyo baby na. Kapio ni kanye, UK London ni kanye, amanyo baby na, amanyo baby na.
Arway Captain this, Super Squad Production. Yaka,
ya berlando nyanyo dango karani weya ganango mama. Togi goduto mane dwaro na seka timo nite. E chunya gombe ga, chunya gombo ni duoge dala, mama. Ine mi moraga, ine mi tiekaga, mama. Usipe moko ngisa no nene busia boda, mama. Usipe moko ngisa no nene UK landa, mama. Etina wuti gikanye, etina chak gikanye, mama. Etina chak gikanye, etina tiek gikanye, woda wimbe. Usia boda tu chigni, anyalo chupo mama. UK London to Burundi, ah mama. Yei duge dala, nyithindo manyi.
Namba kapio nika.